that way.
It's Die Hard Beats.
Ndu mmiri ndu azụ onye biribe ya biri onye jiliwe egbu ọchụ ndị nwe na ndị nwe mụ ekele m oche ekele abịara m ka kparịta site na ekpere achị abụọla chi bụ anụ ọzọ anyị ka nọ ya oriọma o ihu akpọchila anyị chai ga-adị mma abụrụ mgbadamgba gbagburu ya ụlọ ha kwana ịdị otu ebee kwanụ kpọkịrịkpọ na anụ m ọjị o
Boy, boy, boy. Get on your neighbor. And when on your neighbor,
oh, yeah. Nah, but I'm a Bahama. No, it won't
Embarrassing more at the vex. In young where they could DSS. As a matter, they my mind if I not talk, not pretense. I be F2, I be boy way too deep. I'm a do woo, so I tell them put some rep on my name. They say they knew me yesterday, today I'm no more the same. I grew wings, man, I'm fly, I put my haters to shame.
Again, if you were her.
As a mom, I brought to them up, I she brought them down. My cheerful, I'm not pure, can book an engine down. They saw me starting from the bottom, now I'm here. So the garment of blessings be waiting, brother, man, they wear. Be the reason I get the enemies, enemies. A lot of mother effing enemies, enemies. Hatch a rebu your boy by enemies, enemies. They cannot brag about my genesis, genesis.
Oh, here you are, you. I wish you go, man, and I'm mother for Zen and more. My egg and I work, work, work. Jerek and Biaqua. I got many girls a roller.
Cha 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 coco, cha coco, cha co.
The girls are angry. Watch those roller.
Final mix.